ndetse n'ubushishozi mu byo nkora byose ni wowe niragije Yezu wanjye nzahora nkuririmbira mpanika amajwi nshimye n'akadiho Yeah.